Kaere rātou, Ihi, Baden, me Daryl. He kaita te tokorua ne. He kaita teitei, taumaha, tino tangata. Ka oma, engari tōna momo oma. Hei te me oma noe. Ka haere ki, ki Titirangi, te mau. I runga I te... Te tono ai hi ka mea. Tētahi o ngā pepeha rangona ei ai te wā I tai mai kunei ko Titirangi te mau. Hoeno te pātai. He nui te rangona. Te maunga e pepeha te ana. He engari. Tētai atu tēnei mea te waiwai I tana tihi. Hoeno. Ka mea, me haere. Ko te mea me whakaaro, kaua e haere ki te oma, te piki rānei Titirangi mo te piki. Engari, me whai I ngā kōrero kei rungi te mau. Ko ina te matu o te whakaaro. Ka tika haere. Ka oma, ka piki, ka whai I ngā kōrero o te mau. Ka puta no te runga, ahua whānui nei te puta, ka piri anō e tahi o mātou. Ata pōtonu, ka haere. Te mahi, he momo oma, he piki mauma. Ia mātou e pērāna, ka haere te wānanga. Kōrero haere aihi I ngā taha erua, ko te taha pūtai ao. Mo te tinana, ko te taha kōrero, mo te maunga, koina tā mātou. Hoeno ko tā mātou, he whāngai, o tāne he whāngai, ka hua mai. He momo kaupapa ki a nei ko maunga kōrero, ko te kōrero mo te maunga rāni. Ai pērāna, kare mātou I āta whakaritere te kamahi no te mahi. Pēnei te hipine. Ka mea mai a te ihi nei, me pēne, ka pēna tangata. Paku nei te whakaaro. Ki mai, pēna, ka pēna anu. Hei wau, engari, hei te mutunga, ka kua. E irungi te mōhio, I rangona I kitea te kōrero. Me te aha, ia mātou e pēra ana, ka whai oranga hoki. Nā I pērā ana, whakamātautauria tēnei kaupapa. Ka kī ai mātau he kinipik, koina noi, mā te tākuta Ihirangi Heke ni.
The irony is that prior to that, for the last 30 years, I've been a trainer, but for the first 23 or 24, I was making it worse. It took the people in Hauwati to test me on what it was I was suggesting. Come up with an answer for why I thought the approaches that I was using were worthwhile. It turns out I couldn't show them a valid reason for why the processes I was using were worthwhile because they were centered around pākehā concepts. They forced me to rationalize my decision making from a whakaaro Māori perspective. And that journey began 7 years ago and it hasn't ended. It came out of Hauwati.
Oh, buzzing, bro. I was buzzing the first time up here. I've never been up here. And the first time I came up here, it took a run to get me up here. Just like Cook's Cove. I'd never been to Cook's Cove in all my life. And it took me a run to get to Cook's Cove. But the feeling's awesome when you come up here for the first time. Everyone's just on a high buzz, as you can see. So I feel happy for everyone. It's a choice.
Wicked, bro. You've been up before, Lizzie, but how is it? Coming up this morning with everybody around.
Oh, it's awesome, eh? You can just see how determined they are to, you know, to push themselves that little bit further. And now look at Wayne over there doing his press-ups.
Awesome to see others sharing the same joy that we've had. You know, like, it reminded me of our first day up here, and that was wicked.
Actually, we got a photo somewhere of you lying dead flat on the ground.
I got here and I just dropped.
Heino, ka pērā mō Titirangi, ka pērā no mō te awa Uawa. Ka arī noho ki te tā, ka kaukau hia, ka ruku hia, ka pērā no te moana, ka kaukau hia, ka kōrero tia, ka ruku hia. Ka pērā no te rao ngā maunga, ka re ne te neke neke. Ka piki hia, kia ki te awhatu nei, nuku tai mimea. Wera mō mō kōrero. A whānui haere, ka whānui haere. Me te aha, ka tipu te kaupapa i roti a mata.